Abaganda balinga mbega era omuganda okulaba omubbaala abeera atakanula.